You have to highlight what is important.
Okay, okay.
Not that! You're so stupid!
But you are the most important thing to me.
I was talking about the text. Highlight important words from the text. Focus on your studies.
Da 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 da